anyị mgbe anyị gbara ọgbacha ọhaudo onye mbọ
ọwa ahụ na-ajeru ụwa ha
anyị mere ejile ka anyị
We shall make no pretenses
about our
country.
This
presentation I best spent in
Publication in Nigeria. I think we're doing our best to make sure we are not there. We are saying that you can't do tourism without ICT, you can't do tourism without finance, and so many other areas of life. So we come to say that tourism is life.
Abalijama mwanyi yaga wanyaa.